You're finna cute. Jeez, 18 area, feeling shiny. But in the line in, paga missy flag. Skinny boy, nya patusa. Skinny boy, got his pommas, his zazo. But fat,
never fat, and kalanga. I'm kalanga, chogo, chogo.
Ngingahloshi kodwa bengilama goals. Ungangitsheli nge-life boy. Khule ngeza ngayo ngikhule emadipheni ebunzimeni. Manje ngiyachisa like chichinana. Esikambo mahawks pedi chili sauce. Ngiyababa ham kwaito mina ngize ngeni kodwa ima ngithi ngishaya iscoop. Angikhulumi ngesemkambe makoko.
Never fed them kalanga. Angikhala ngejogo jogo. Mdlale muva mina ngidlale phambi. Isitele sikhathi bhotozo. Never fed them kalanga. Angikhala ngejogo jogo.
Oh, so,
my wizard.